Oh. 4.
Oh.
Oh, Oh! kosisu, kaupa toi tuuma mui. Kojok tuli ja teau, kamat ei ole mui keia. Ja kojok mui, ma tuli ja teau, eikä opito mateia. Kuo ilok mui, joku hui, ja tuli ja he ahkaa mui. Ja hiljok kiri, ja osios hokuvat sinua, tiepa ma pelimut. Kate mamataki sinua, tie on tuo, ajate mamataki aimoo. Ja vaikka ei jäi hakumata, ei kai hatake. No ei kai te tauko miha mieltä hakee maamani. Ja kun on kauhe, ei kai te tauko aave aika mieltä. No ei kua vesi hova, toa vesi hova. Toka me taive, tie kua paon si hova.
Laupe he. Jopa kai miho kumai hava. Eli ja napulia hava, johon elero. Jopa ofi hongu tuu aikai pit. Kei hokua tō, a he kua mahala. Nā kun noa i he whakalongope, nā uta o fiau meherea, i o meherele, te tupule kīna ai he kumamahi. Nai mea laha kua tō i a te au, te hokua tōma e kukipiri, te holo ai ai asu, te au tōmire a āki, hoku e leo. Jehova, tu vaiiro katia u kukungata anga, bono fua o kunga ya ho. Tu koe haia, tu hike u iro, ono lahi o e ku vai vai. Ko kai, o ke ngauri o kunga ya ho, ya nge koe au fini ma pe taha. E ko hoku motu a, o ko nge koe mea noa pe iho a fio. Mooni, koi tangat kotope, ihene tuu maou, koi matua ki iwa ingaia. Koi mooni, on kalpe, ai tangat kotope, ihe mea patata aloi. Koi mooni, koi tuoma mahita aoma, sinau tolu, potu ai koloa. Ja vikai tene ilo, keko hai tene mauia. Keko ehne esi kova, koi haa kuo tatari ai, oku ia te koe pē e ku amana ki lelei. Koi mo ui au me e ku ngāhi tangata kotoa pē. Oua na te ngāhi au, koi manu ki a ānga o i kakai wāre. Nā ku noa, na ikai te uma whā whau mo tō, koi uhi nā te whai ia. Tō atu ko tā te mamau ia te au, kou au hia i he tā awani mā. Oka tētā tau tēa e tangata āke te ngāhi tā ki tā i he ni hia. Oke pōre ke mōre atu pano matamata lelei o hongi e koe ati. Koe mo ōni, koe mea wa ienga ai tā wata kotoa pē. Ka whio mai ke he ulotu, he si hova, te tokanga pōpōpō ngā ki he pta hi. Oua na ke longo pē i ko ngāhi hoi matā, e koe mūri au i ho ap i o moi au no. Ko ake e koe ngāhi ta mai kotoa pē. O whake tōsi ai pē au, ko hike u toi mau ku mau ki, te hikai te ukal i he ni, te te uikai lewa. Kōria ki he ta mai, te moi alo, te moi laumāri e mau jo ni, Pange koe nai whai mua, o te whai, o te heai pe o tai ngāta, tea tai ngāta, amen.
E si hoa, mo koe kō mau no kua ngāi ngāi tau tangata katoa pe, te ki whakatupu ai ngāi mō ngāi pa te ki ke whakapupu ai konua mō mamani, io, tarumei mua pe tai tupu au o tai ngāta, mo koe pe koe o tua, o ke ririu ai tangata ki auha mō ke pehe, Ai whānau ai tangata mōririu, e kura tau ai tau ape i ho api o mea ni api, i ho no hiri ange ia, e hange koe reo i e pō. E uke whetukuangi maktoro ke mamau hange koe vai tāpe, unau hange koe mohe i he pongpongi, o kuna uta tau moe mohu kua kutupuhake. I he pongpongi e ukla mau i ui a pia tupuhake, i he e fia fi e uku si koe a pia mai, e uku mau au ai ho hau, E ai ho haulahi e umau lirikai. Kua ke whakatū e maungai hea i ho apio. Ya moi mau ngai ya ngal pupu yo ma mau pupunga. E wo si a tu mau ngai ya ko tobe ho hau. O ku mau fa so mau ngai tau hangi ko e tala no a go si ono lau. Koe ngai ya ho mau tau ko e tau e pitu mo folu. E ka bau e ho ko e malu hi ke balu mo folu tau. O mau malu hi ko e ngau e mo ma mai. E a ku tu si ba be ya. E a ku mau puna a tu mole. Wa e u nei lo yo malu hi ya ho hau hau. E a ngai ko e mana ba he ya ku be be ya ho hau. E be be ho a puna ki ya ki mau tolu. E mau lau ho mau ngai aho, koe uhi ke mau whakatonga ngai ho mau roto ki he poto. Ta poki mai e si hoa, e whewe o na fuoloa. E angi lo lou aho hau, koe uhi ko kau tā mai o iki. E ke whakamako na wawe ki mau tolu, a ki ho ngai a ngau wha. Koe uhi ke mau whia whia mo neke neka, i ho mau ngai tau ko mau mamata ai ki he kohi. E ke whakawhia whia ia ki mau tolu, whakatatau ke ngai aho. Nā ke, whakamawahia ia ki mau tolu. Moe ngāi tāu ko mau ma mata ki he kohi. Ia ki tuku ke hāho ngā ue ki ho kau tā mai o eki. Moho nau nau i e nau whanau. Ia ki e tiki mau tōru ai mata mata lele o si hova ko mau o tua. Ia ki whakamau e koe ai ngā ue au mau ni mā ki a tiki mau tōru. Io, koe ngā ue au mau ni mā ki ke whakatū mau ia. Gloria ki ta mai pia moe alo pia moe lau maari e mao ni oni. O hange koe anai mua apu kei whaini. Ea e behe ai beo, tae ngata, bea tae ngata, amen.
Ka koeli, o toi toa kalaiti me e pekiā, e kuoho koe a kola ki fua vina tolu ne moe. E koe mea i e hoko ai mate i e tangata, nei hoko ke tangata foki, toi toa o e mate. E oku hangi e oku mate katoa be ia a tama, pea e behe pe, e whakamaui katoa be ia kalaiti. Kai hoko ai tangata katoa be, i hono hoko anga, ko hono ulua ki fua a Christ, pia hoko muki nau tolu o Christi, i hene haere mai. Pia hoko, hono ngata anga, a ia e tuku atua ia, a e pure anga ki he otua, io, pe tamai, i he hiri a ene i kuna, a e pure kotoa be, moi te kau kotoa be, moi malohi. Te kua pau ke pure pe ia, kai oa ke tuku hifo e ia hono ngahi whiri katoa pē ki hono lalova e. Koe whiri whaka mui a ia e whaka auha koe mate. E koe tuku e ia ngahi mea katoa pē ki hono lalova e ka hiene pehe. Koe tuku e ngahi mea katoa pē ki a te ia o ku hāi o ku ata a ia. A ia nāne tuku ngahi mea katoa pē ki lalo i a te ia. Ya ka oti hono whakawai vai e nahi mea kotoa pē, ki a te ia pia e toki mūnga loa, a e fōha ki a te ia, ka i kai, ka i hae whai e ki nau tōlu ko papitaiso, ki e ka kai mate, o ka bau, e kai toi tō e mate, ka i hā, o ka papitaiso ai e ki nau tōlu, ki e ka kai mate.
Ya ka i hā o ku tau tūtū tāma ki ai, i e hōwa kotoa pē, Wau whakaha iha mō whiewhia, ai a kua mau ia Christi Jesu ko tau e ki, kua mate hoko hoko ahope. Whau te urea, o hangi e koe hanga, nā ku tau mwe whangamanu kovi e fso, koe hāhanu aonga kia te au, o ka pau o kui kaitoi tō ai mate, e tau kai mo inu, e te tau mate a pongpongi, o ana a kākai e tau tolu, Ko ngāhi tala noa kōwi o kwhala iai ai anga urerei. Ke āha ke ki he māo ni oni, ke oa nā whai anga hala. Ke o kutea ki māu e he ni ihi ai ilo i o tuā. O kua urea aki e ni, ko mou whakamāi. Ka e pehe nai e ha toko tā. E whakato u whewhe ai mate, pe te tau hau he sino whe. Koi ware koi, koi au ku ke tūtu i. Oku i kai whakaake ake ia, o ka pau oku i kai mate ia. Te koia oku ke tūtū i, oku i kai te ke tūtū i a sino koia e hoko ai. Ka koi fōi tēnā i a kau, pe koe wite, pe koha fōi tēnā i a kau kehe. Ka oku fuaki ki ai e o tuā a sino. I whai te riha pē ia, pe kihe tēnā i a kau takitaha, hono sino o ona. Ui kai koe kakana te tau pē e kakana putoa pē. Uai e kakana e taha o e tangata. Ui kakana e taha o e whangamanu. koe taha oi ngā hika, moe taha oi whā manpuna.
Te kui ea kakano taha, kui ea sino whakahei wan fok, munga e sino whakamaama. Ka ku taha bea nao nao e whakahei wani, ko nao nao e whakamaama ko taha kehe ia. Te kui ea nao nao e taha oi laa, koe nao nao e taha oi mahina, moe nao nao e taha oi ngai petu. Te kui whai kehe kehe ai petu e taha, me petu e taha e nao nao. Te kui pehe pehe fok ia toi tu o mate. Ok tu tu ye au au ho. E fo tu ha ke ta fo au au. Ok tu tu ye ko. Fo tu ha ke le le la. Tu tu ye vai vai. Fo tu ye ma lo. Tu tu ye ko sino fo ka kan. Fo tu ha ke ko sino fo ka la u mari. Ok ye sino fo ka kan. Ko ye mo sino fo ka la u mari. Be be fo mo to hi. Na nga he u lak ta ta ko atama. Ko la u mari mo wi. Na ngahe a tam whakamui, ko lau maari e whakamui. Ka nai kai mua mua ea ku whakalau maari e, ka koi aku whakakakano, pea hoko a ea ku whakalau maari e. Ko uruak tangata ku mehe kere kere, ko kere kere ia. Ko noua e tangata, ko e ikia mehe langi.
Pea hange ko kere kere ia, ko pehebe fok ati natoru, ko kere kere ia, pea hange ko e hanga whakahe wani. Ko pehebe fok ati natoru, ko kuanga whakahe wani. Pako tarain, e kainga, e kai whamau e he kakano mo toto ai kureanga o e otua. Pako kai whamau e au au ha, ai tae wha au au. Pakai, o kouwa haa ki ati ki motoro ai mea fufu. E kai te nau mohe kotoa pē, ka te nau liu ko ki nau toro kotoa pē. E mau miniti pē e taha, e te mawai mata. E onga whakamui o mea rea, koe uhi. E onga mai ai mea rea, pe e whakatu hake ai ai ngahi mate. O tae wha au au. Mo e riri wai aki ngā tōru. Te koe au au hani, te ni ai ai tae pā au au. Te ai e he mateni, ai tae pā mata. Koia ka i ai, ai au au a. E tae pā au au. Mo e mateni, ai tae pā mata. Pe e tōt whaka mōni ai rea, ai a kua toh. Kua whoro hiko, ai mate e he mālo. E mate, pa whāhu hu hu. E whai toka, pa whāhu mālo hi. Koe tuhu a mate, koe anga hara. Koe mālo hi, koe anga hara, koe tonu. Kai whakita ai ki hira tua, ai a une korak, ki tau i tūna, ko hantau eki ko si suka ai fi. Kohira, ko ho kai ngā whaina, ko mui tū mau kai ngā ua. E tau ni tina, ko mau ai pē, ki he ngā ua e ki. E uku mō hino, ko ho mō ngā ua ki e ki, ko i kai kai ao ngai.
Ka mea he ngā ngā ua e ki, ki ene ala o whalahi, ki awe ala o maare a ho tau tokota, Koia u mau tuatu ona sino ki e kere kere. Koe kere kere ki e kere kere. Koe efu ki e efu. I amana ki re rei, i longa ki nau tolu o pekia i e iki. Te nau toi tu ki e mou i tae ngatā. Koe tangata kua whanau i e whewhine. O ku fua nou nou ene mou i, pea fonu ia i e mamahi. O ku tupu hake ia patu unsi hifu hange e koe fisi a kau. O ku pūnaia o hange e koe ata, pea hui gai tū mau. I loto lotonga oi mo ui o ku tau ihe mate. Pea kohai ai a Fiona, e si hova, te mau kumi me ai ai toko ni. Pea oku mā oni oni o hou hau, koe uhi, koe mau ngāhi anga ala. Kai oua e si hova, Koe o tua mā oni oni lahi, isi hōwa māwhi māwhi lahi, koe whakamu oi mā oni oni mo alo whala. Hōwa nake tuange aki mau tōru, i ngāhi mamahi kona, koe mate tae ngatā. Oku ke a fio i isi hōwa, e ngāhi mea fufu i o mau loto. Hōwa na tae o ngoi i hōwha whonga alo o whā, a e mau ngāhi lotu. Kāke whakamo ui aki mau tōru i si hōwa mā oni oni lahi. E o tua māwhi māwhi lahi, e whakamo ui mā oni oni mō alofa lahi. E whakamā au hongongo le rei mō tae ngāta ai a Fiona. Oua ngā te tūku aki mau tōru, ki mau tīngai mea te koe, ki he ngāhi hōwa ki mui, ki ngāhi mamahi, oi mate. I wongo i aere o mihe wāni, Nā e pihē mai kia te ao, tōhi, ngāta mei hēni, o munu ia ai pe kia, ai au pekia i eiki, pia ōpurea pehe e lau mārie, e oku nau mā lōlō ai, pehe nau ngā ue.
O e tohi e toi ana marana, o e tō kōini, ai e au au e leo si sukaraisi e toi luki. O fūlo e vahe, e pēhe no tolu o fūlo nā nima o e vēsi, ai o pēhe no lau. E a pōngi pōngi ai e ne alu, ai tō e ia, ai tēnari e ua. O ati ki he matāpure, o ne pehe ki ai. E ke tau hia. Pea koia kotoa pē, e to e ange mana, e uto tōngi e na te koe, o kau ka haa. O tau vēsi maranga ia, ki mua ke whaha maranga, mua ke whahok maru e whatongia koe ni. Tā pōki he tōru kahai o tua, pio he loto rangi, univers, au āono koai, oi hau, kai riwa, ui o kua niu. Tā pātu ke hoko iki, tā pātu ke amakuto he lot, whare matāpure. Matāpātu ke pekia, Josirini, het fifita. O tā pātu ki he husipāni ti ofanga, a māsi whānau paia. O tā pātu ki he whahu, o tā pātu ki urumotua, e whakasi o mo mātua, ngāhi toko ua, ngāhi tungāne. O tā pātu ki a wae o tui tonga, mo kāi ngā lau i tonga, ni mapo tonga. Tā pātu ki a helu, ma kāinga o ene a fio, me funga ano hea. Tā pātu ki a tau mai penu, ma kāinga o afu alo, e ni wākai, me vai ko puna. Tā pātu ki a au whano, mā sila, ma kāinga o tawake vaiolahi, me he piu o tawhai. Tā pātu ki a uhiua, fisi iniu o loto hangana, mo kai ngā o tapu mana ia, leong hangana, e maka ko where unga. Patapuat ki a wakala, hula, mo kai ngā o nāpā, me whola o si, mo niu tū tolu. Patapuat ki a whatai hau, mo kai ngā me whau tāupe, mo niu au no pō. Patapuat kwa eke, mo katoa, hafoka, mo kai ngā wata ata o imanu o tofa hihi fō, me he toa ko pō walu, mo e whala o ata. Kata pātu ki a kawafusi, mo kai ngā aho a fi, me he vai ko hiwa. Kata pātu ki a utu ila, mo katoa ki he lot, mo kai ngā kanaware, lango i e pangai, me he umu tangata. Ko tā pātu ki a ngalu ngalu, mo kai ngā kamoto, me toa whaone, whare hā kiri, mea mo molo whaha. Ko tā pātu ki a whaile hā, mo kai ngā o manu ke ika i moana, me he toa hola. Ko tā pātu ki he mge, wāhenga, one hanga, mo si kai ngā lot, o māi whai whikau, mo kau ngā pirikimi, o e pekia nei taimi ki i tāniti. Tā pātu ki hongo whāmiri, tā pātu heni ke si hoi ki whaifikau, mō ulawa mai, tā pātu ki hei whaifikau mā lōlō. Tā u whakataha i he aha koeni. Tā pātu hoki, sola mō ingu ulangi, ki nau tōru kotoa ko lawa mai he aha koeni, ki tā u whakamooni, ai māsu māsu, o tai hā mai i he aho koe. Kwa mori mori lahi at, a pāu ko tā au mia. A whakatap, o ngto tonu ki au ki ai, kore whaka mori mori at, o moge hūwhanga atu he lotu lere a e ki.
O e ongo ongo, o e pekia. O hingoa kakato o e pekia, o sosi ni he tiu. Kono aho whaere i, tapu goia, o e aho hi, hiwa o sune, ta hiwa walu walu. Ono tau motu a, ono tau tolu mafulu maaua enu. Ko hono kolo, kolo tofoa, mi haapai, mi haatafu, mi tongatafu, te amu otala I okalani. Ono wahenga ngā ue whakalotu, koe wahenga koneha ngā. Ono whamiri tupu a ngā, koe tangata e iki, tapu moia, o sione uku. Me I roto foa, ane siasi tongata o ataina pē. Koe ne whae, ko hena tasi, me hā tafu tongatapu, ane siasi tongata o ataina pē. Ko ena whāngau, na e toko tōlu, toko ua tangata, toko taha whewhini, tako e lahi taha, ko e pekia. Ko e lahi, ko siosilini, he ti uku, hoko aia talama uku, hoko aia pakisonasi uku. Ko whamiri o e pekia, na e mauhoa e pekia, I aho taha nima o Februari, ua noa taha wā, I a kolo penya I fita, o kolo wai, o whahefa tonga tapungu. Nāne siasi wesi iana tau taina o tonga. Koena whānau, nai toko oa, toko oa pe fite pe. Koe lahi, o losarine pi fita, te koe si isi iu, o sei ni fifita. Koe ato āngana e ako ai ai peki ā. Ko Oranga Primary School, mo Penrose High School, mo Katapau Ektemiki. Koe tūnga whaka ako, nane mau e stifteiti, I hea presi. O ni ngā ue, ka ni nofo pē I hapu o tauhi e ni ti whānau. O hono ka e ni ti, na ni ngā ue a ki o hea presi, e a moi ngā ue whakamea a. O tu oma whakarotu, ka ni heke ni he potu ngā ue kako ako. Pere koti, Koe mao whakataha I ngāhi whakataha a ngā, tāne tōkānga pē I ngāhi mawanga ki resi ai siasi. Koe tātuku oi mō ui, mea manaki nere. Koe peki ani, koe ne tātuku pē, tāne whakaha pē I e ene si ngā ue whaka o si pē. Koe ene teu teu ai si pē fite tau taha. Koele ki tāhine sisi I, o si I teini fifita, e aho toko nāku, e aho tahataha o siwaini. Tane omi pēki ai, e whāmeri o ene tangata eiti, o whakahoko pēho nau ki api nofo a ngā pē o lawarere. Tane mohe pēhe pōkoea, mani ki whānau, mani ongi ki whānau, tane hokoia ene puke, puke ihe mafu. O āwe ai I e whare maha ki. Koe pekia, nai whā erei pē ia I New Zealand, pē toki hao I neongo mātu ā, e taha hiwa, hiwa o no, o toki mau whainga maarire ai, o nofo I New Zealand. Koe pekia, ko heti, nāne mo ui whakatou ki lāo. Ofata e whiwhiwhi mānaku, mo whiwhia he taimi kotoa pē. Eke I si a he tī, ko toko taha na e mā, ka nā e whiwhia mau pē, e whakamatari I ha whāhinga taha pē, ko ha mea pē, e kāta ai ha taha. Ko he tī na I kaerere e ne ako, whakaloki ako, ha ngea koe lau tohi, moi whika. Ka nāne fū tau kei re rei, I whei mea toko ni, koe tau I api, koe ngāi ngāwe whakamea ā, pia nā e pore pore aki mau pē e he peki ā. Nei mau hoa a heti o iai ini ki whānau, pina iai foki mo ini whānau, a hona onga tō mā ane, aia nā ane whakahingoa, o sione uku tīnea, Uriisi Tofā, o Te Evita, o Pak Siunia, o Oni Turei Ahi, o Hena Reka, o Ene Onga Tamaiti Whewhine, o Rosa Arine, o Seini. I hope I find out for a need when mo ui fo o ahet. Ane tau, a ko iak nao tolu, a kone kina, o whanga, o owha iak nao tolu, aki ai kotoa o ene mo ui. Ane whakaapapai, wa tau ki lalo, mo whakaatu, ai me ana e mao e ene ongo mātu a, pia mo ui o whakatatau, e me ana e malawa, e ene ongo mātu a. Na ane lau kau aku, mao pē, ono whāmi. Ke taimi kotoa e ahi aru kuhataha o nau api, ane kari kari le rei, ane whakapapau, o kune fie fia e taimi kotoa pē moi. Na ane whakapapau, e kai te ne mawahe ni hono api, kai oa ko ne mao mea tokone. E a e ne mawahe, ane whaki aku, a mea pē e mao, ni hono ki aku nasiwa, e alu moi. Kamu fitaulaki e ala, pe telefoni kia i a mea whanaku pake, te ke fiu lama hao whaina maari, koe tuku ai ene tala noa. Nane whakahaha mai kia tau tolu, ai ofa mo ni, te kone a koi mai, te tau ofa, tai filifili maa naki. Wa mea kotoa pē na ane whai i heti, ane whai i roto, veke veke, te amo ene rere i taha. Heti, tō ka ā i nōma, me whie maare, au tau e ki. Tātaku, te nā taia, koe ki o mō, te rau atu.
Maro, koe tau whorofola, koe koe ku ke mea ki ai. Nā pu lawe atu ari nai ki ai, ki toi whakaamu atu pē. Ngā wani leo si sukaraisi, e whae loke, ngō fulo e wahe, tolu ngō fulo maa ni maa wewe si. Te apongpongi ai, e ene alo, na e tō ea, ai tēnari e ua. O atu, ki he mataa pure, o ne pehe ki ai, e ke tau hia, e koia. Kotoa pē te ke, koe pange maana, te utotongi kia te koe, o kau katoi ha. O tā hoes maranga ia. Ea, o tala noa fōki, o e wahi koe ni fōki mea. O tala noa ki he uho. O e ngāwe whaka lotu, o e ngāwe whaka karistiane, o e uho, o e ofa. E o tala noa pē mi mua au ki he vesi whaka ausi, koe e hene pehe, te tō mai rewa kō ngā koe ni, e vēsi tōlmo furu māni mā, o kuia e laini la lahi e tōlu. E laini ura ki laini ua, e laini tōlu, ai ne ula vea tuki ai. Me ne omo koe tāla noa ni ku o osi mea, te ka waki mpe hoi uho e ofa, hange e koe ku mō mea e, koe uho e ofa, ko karaisi. Wa te tau whai mō nia. Hango e lawa e apostolo, o sione, na e ofa pehe ai o tua ki maman, na e fua ki hono alo, toko taha pe. Ohi koe e tui ka te ia, i wana awa ka ngoi tangat. Koe uho e ngā awa e whakarotu, mo e ngā awa e rotu, koe ofa. E pongpongi ni ko ulawe i ko osi mea e motoru ai taranoa koe ni, a kō whakamore mōre a tukua te kōngā e ki mua. Tau whoki mai tau tōru ki he tau wēs malanga, ange ne ulawe atu ki ai. Ke laini uraki, me laini ua, me laini tōru, he wēs malanga ne ulawe atu ki ai.
laini ulaki na e tō e tangata sa mērea ai tēnāri e ua o āge ki matā kūre, ki pūre whare. Ke tō tōngi aki mō tauhi aki e toko taha koeni. Laini hono ua koe whikau. E aha mea pere toi whiema, pe oan. Koe laini rewa whaka aosi, ono whakakakato. Ai ngā aue, nai whai e toko taha koeni. Laini ulo aki, ange koe ku mō mea I ne ulawe ki ai, toko te nai re ua, tauhi aki ana. Aole wake ua. Ko whai ngā māri e ke toko taha koe ni hanga ku mō mea I, no fo I he whare, kai toi aha hoa. Mā ua e mea ko toa pē, te ko whepeha tapa o I whare, e no fo ai. Kupie maere pe, hena eo si whai, ono to tomu. Tange koe ku mō mea I. O koe ku lawe ki he whai ngā maari e, o ku pehe tofu pea e whai ngā maari e ko tau mao. O ku omai pea e taimi, o ku omai pea mo whai ngā maari e, ke tau whiri e e tau ngāo mo whanonga he māma koe ni. Na pau te whehu I ko pe taimi whai ngā maari e, taimi lolo tonga. Taimi uku tau kei maua e mokui, koe taimi tō tonu ui. Nai o ange he, toko taha koe ni, tēnāri I ua ke tangata tau ka he, tauhi a kena. Kareo ki ua. Kai ngalot, ka maa he siyas, mo ki tau tolu haa karistiani. Koe whainga maari e, toko taha pe. Koe mai whainga maari e ki a koe, Ange koe mea ni ulawe ki ai ke lawa e kostoro. Koe ofa ai eiki, o tau lo tonga tai maari e. Tau koe whainga maari e. Whainga maari e ni ke tau ngāwe at, whainga maari e ni ke tau nofo ai, whainga maari e ke tau whanonga ai. Mo teu teu, e ko pape ke toi whoki mai, ai tau I ngō. E toi whoki mai, ai toko taha koe ni nani oat, ai tare niti kohi ke te noho fie maari ai. Lai nirewa hono ua koe whekau. Kai aha mea kune fie ma, te oan. Nei kai ke whakapoto poto, te hao e whekau o tala mai, whakankatanga tape, nā fula. Te fuu si isi, mga wanga mahe ni ke ngahi mea pehe, koe ni mao pea whainga maari e, Koe lahi taha, moe wawe taha, o tau ulu ngāma, koe tangata ai. Ka koe, koe ofaini nei talamai koe, kai aha mea ufie mao, oana. Na kei ki whaka mata mata. Te whakata kita pui, oana, kai lahi taha. Koe ofai ai o tua, o omai pe I hevesi koe ni, o kutatau e ofai o tua, Moi langi o kune mafola ke māma ku tau au no koe. Aho no la, ho no mā runga, aho no lo lot, koe o whae e iti. Kai aha mea kune whi mā, oan, kā kō pāu te uwhoki mai. Lai ni lewa hana tolo e wesi o tau malanga I, koe whakakakato ke whamāpoku. Koe whaka maa po po, a e nia, nei whai he, tangata koe nei whai whaki. Ki kai lawa ia he whaanga, kai lawa he koroa, kai lawa ia he siriwa me koura, ki nei whaka maa o po op, tau ngāo. Koe whaka maa po po, koe whaka kato, o whai e siso kalaisi. Nei ai ngahi ānawa me lie, ngahi ānawa lilo, A sesurin het fifita. Ko uhi ko ne ki whanau, ku se whanit, whamir, siyas, he kai la waya he koroa, ke seau, pe whakakakat. Ka ko si iso uka lais, ko ia, te ne lawa whakakakat. Koe whakakakatoi ai aho koe ni. Koe anawa nai whai he tōtaha koe ni. Ne whai koe ni. Koe anawa ke si ene whanau. Anawa ke hono whamiri. Ongo mātua. Mo siasi. Mo mea kotoa. Hei kai lawa hei koura mo siriwa. Ko sisu kalaisi pe kaha. Koe ia pe. Tene lawa whakakakato. Ai ngā o. Tene lawa whakakakato. Ai punoha kutau. Tene lawa whakakato. Ho whakaamu. Moe ku whakaamu. Moe ānaua kutau. Ānaua ki. Ko sisu kalaisi. Mai rewa ki tā noa koe ni. Ka tu pe ke tau. Pakai ki ai. Hange e koe ku mōme ai. Arato ai uitou ko ni o kore ki he parofita. O eke mai e mo ua ko maro roa e huspa ni ki. Tala mai rewa ka ame whanau ke nao ngāwe e to tongi ati. Tala ke rewa i laisa. Ia ha mea au toi ho whare. Tari e mi ai uitou. Koe ki hi taere loro pe. Me wharukunga mahao e tato. Tāne e parofita, alo kore mai ke lahi tāra, a ume ke mai ke whakafono. Pene hok, o mai e mea kotoa pere te whakafono. Loro. Mahoa. Oshi, te hao e toko tahani whakahok ke parofita, tāne e parofita, alo whakatau, to tongi ake e mohua. Ta kohono toe, kohono toe, ke ke mokuia e mohu whanau. Hākai stiari, koe o whae o tua o kai osi. Koe o whae o tua i kai osi. Pama opo opo i e tau wāwe, utau nofo he o whae o tua. Koe kore, me whai koe ni he tukotaha koe ni, te ualu, te au toi whokumai. He kai lā wai a hapoti. E kai lawa hakoloa ia, ko sisu kalaisi te, te ne lawa whakok, e mwahi anaua koni. Si anaua e whae koi ni, o toka he nonga ma fie maa e. Si anaua ne whae ke whanau, me ongo mātu ama whamini. Ko sisu kalaisi, koi te ne whakau. Ko whamau pōpō ia e tau mawe, tamo e tau whamu. Ono whakakakato o whae e karaisi. I ahon o kia e ofa lahi atu. I whae koe ni. Te a moe anaua na ene whakahoko. Hange, koe wholofola ko tau lawe ki ai. O karaisi te ne whakakakato mea kotoa. Kai aha me e ka e malawa. Me o mo whaingata, te a moe tō ai ngahe. Ufi a fu e fungai mama o tau iai. Ka katau ia karaisi. Te tau hao. Ka tau ia kalaisi, te tau fie maare. Tau ia kalaisi, te tau nofo heni. Hāngai ho tau rau maare, ki he api, moi kolo, ko he wani mono mōi tāngat, ia kalaisi. Koe whakakata toia, koe ānau au whae, e sosiri ni, e ānau ke whānau, ko kalaisi. Te tau nofo ia kalaisi. Hākaristiani, maasiasi, Kore atu, lolotonga e tau nofo mo teo teo goni, e toi ha, o tau egi o sisu kuraisi. Koe e tini kura maa opo e mea kotoa. E tau ngāo e whai he mama koe ni o sisu kuraisi. I longa ha taha ui a sisu kuraisi mo ui ki maarie no. O whahe atu au pito ki whai koe ni malo mo ai ngāue ki si ai sisu. O mo uiwi mo mo kutawa. O tōku he lotu mai e ki, mōre mōre ai ai si. A tōi me kua mōre mōre lahi atu. Oi kai pāu. Pāu tōa nou nou hak mau kauhi o whai. Ke ala e tau noko. O tō nō mahe māma koe hi. Mau kua mōre mōre lahi atu. O mōre mōre hea ki mau tōa lu. A mana kengi tau mā wai. A tōi koe pakako apa. Aku kau maya kau sih sih, dia sih tahu mata watai lebah kunua orang ini. Mau, pokok, pokok, jadi kau.
Thank you. Este de aquí.
Este
que es más fácil. Este que es que loco.
Rocky, Rocky, what? What?
It's okay, well, it's okay.
Okay. Wait, as soon as they finish the speech, we're going to.
I'm gonna go. tapu pe moe. O tua kone asio mai ki o tau roro tonga. Tapu pe moe ka inga kuna u totoka e kerekere ikini. O tapu atu ke fahu. O tapu atu ke kawese kaungu kau tora iki. O tapu atu ke hawei. Whatapua tuki he ui tohu ka maa si whanau paia. Whatapua tuki ha selopeti ka maa e si ngai whaea he ti. Mae e whake ta mai. Whatapua tuki ha hena pa mu. Mu tolu ta pe mura mai e ahwa koku koini ke whahoko e whatongi whaosi ki au hifine koini. Odoma tu pe a pa fonga ya to family ya no pa malo la ke a ku motoru ka fe fe kau ka mai ka tola iki oi ko e fa tonga le rei ku mo fa hopo ke no fa ke ka ofi fine ko ni ka ke hare a fe unga ke pa fonga ya to family a honga ia pa mo fa malo la ka ti motoru ka mai ka ngalo tu oi ko e mo po po mai e taime fanga ta ni ke family o no fo heti yo no no fo alere ko tu tu ni ke fo kwa to nga fo tongi ya ko ui ka tu e covid 19 pa ka ke tau olo to pe ke fo ka te fo tongi ya ko ni fo ke tu a hi fo ki hi fo ka ha ki ha ke Ko se aho ni ko tau la boi e fatungia. Te ka fokio mo mo wa paha ko nongai fatungia. Le le ba malanga tua fat.
Koro, koro.
Yeah.
right. So you're put in his pocket and the door. Oh, I should get to the baby. Oh, yeah, don't hear the camera. I mean, oh no, is it the same pile or?
No, one in them.
They're all here. It's over there, it's already ready. Oh, they're just waiting. They're just waiting for that. This is all the kids.
Yeah. Yes! 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 Y
Maybe let's
say
this
goodbye.
Way.
Say goodbye.
Yeah, hold it in there.
What?
Yep. Oh, now, say goodbye.
Say goodbye.
Yep. Oh, we could. Good. Then go.
Oh.
That's it.
Your hand, change it. Let me hold it. Yeah. Change it. Say goodbye. Bye. Whoa.
Yay. You like this?
Yeah.
Sure you can hold it?
No.
Too small. The adult, yeah. Okay. Okay. Goodbye.
Hello.
It touches like plastic.
Put it on.
Okay, last song, eh?
Lay down, eh?